Kia ora mai anora e te iwi, I whakatupuria a te Ahiwaru Cirikidaveta e tōna māma no Ngāti Porou I te tai rāwhiti. Kāre hoki I tūtaki ki tōna pāpa no Fiji. Hiwai ka rereke te rā huatanga I tana tākoro mā te Fijian Drua I tā rātou tākoro ngai o tuatahi ki roto o Suva I ngā rangi a whakatā nei. Kei a Victor Waters te roanga atu o ngā whakamārama.
Tērā te whakaaro o nuinga I tipu mai a te Ahiwaru Cirikidaveta o te kapa e Drua ki roto o Whiti. Engari ka kitea I ana moko, no Ngāti Porou me te Whānau-a-Apanui hoki ia.
So I was brought up on the east coast by Gisborne, played rugby, age grade, all the way to under-18s, moved to Auckland and now I play for Tasman Markles and Nelson. So I was brought up from my mum and my nan, they just recently passed away. But I've been keeping in contact with my family in Fiji, my cousins and that, but not really with my dad.
Engari I rereke I te rā wiki. He rua tekau mā whātau, kātahi kā tūtaki ki tōna pāpā, I mua I te tukinga o te kapakahu peka ki roto o Suva.
It was a dream come true for me. So during Lotu, which is church, some of the boys came up to me and asked for my dad's photo. So I showed them. Apparently he was waiting outside for a while. So went to dinner and then Manasa Solo came and got me, took me to the room, and that's when I met my dad for the first time. There was a hole in my heart, but now it's full.
Ka mutu he nui tonu ngā wheakoranga te wareware tia ko te whai wāhi atu ki te kapa e Drua ki te kāinga tētahi.
Yes, definitely. I reckon it's exciting for the fans to see that type of calibre coming here. It's really awesome. Playing against the best in the world. Really grateful to play against these type of players.
Aha koa kāre I Wikitoria e kite ana te tō minatanga I ngā apataki hau. Victor Waters, te karere.